Ndakuramukije kandi ndanagwaye kaze mu mwanya wacu wewe ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tuba twagutunganirije. Hari amakuru tugira turabire hamwe ariko aravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi nk'uko twayatohoje. Akaba ari amakuru hagaruka ku ngingo zitandukanye cyane cyane amakuru arabana n'umutekano, amakuru y'ibiziga byatoraguwe abantu bawe ishano ndetse n'andi makuru ariko aravugwa k'umushikiranganji w'intwaro yo hagati ariwe Gervas Ndirakobuca nawe yasubiye guhabwa ibihano n'ishyirahamwe mpuzamakungu. N'amakuru twatohoje ariko aravugwa cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi ariko aravugwa muri politike yose nkaze kuyagushitsa ko ingingo imwe imwe nk'uko twayatohoje. N'amakuru rero ngira ngushitse ko ariko mbere yuko nyagushitsa ko ido nido kambanze ndagusabe gufyonda subscribe. Gufyonda subscribe nukumanuka muzi video karaba handitse ijambo sabone ugafyonda ko nimbukoresha igifaransa. Kuri wewe ukoresha icyongereza nyene uraraba handitse subscribe maze ufyonde ko igihe cyose turonse amakuru mwene nkaya urajuba mu bambere bayaronka. Aya makuru yacu araza kugaruka ku ngingo zitandukanye nkuko ndere nabikubwiye. Tukaza rero kuyatangurira ku nkuru iriko iravugwa yuko ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya bwasubiye kwemeza ibihano vyari vyarafatiwe umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano be n'iterambere ry'abanyagihugu Gervas Ndirakobuca ndetse n'uwitwa Godefroid Bizimana ajejwe ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu. N'ayandi makuru yose ariko aravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi ndaza kuyagushitsa ko ingingo imwe imwe. Ndaye kaze rero we tugiye kubana turazi neza yuko rumunywanyi wacu kandi ukunda amakuru n'ibiganiro vyacu ushobora kuba utwumviriza uri nga mu Burundi. Ndaguhaye kaze cane muri ano makuru. Ndaye kaze abariko baratwumviriza bari mu bihugu vy'abanyi Rwanda, Uganda, Tanzania, Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo ndetse n'ijyana no ku mugabane wa Afrika, abanyengurutse kuba ariko barabana natwe bari ku migabane y'amakungu Amerika, Buraya, Asia ndetse na Oceania ese nabakengurukiye cyane. Rika rero hano makuru yacu ariko aravugwa cyane rekyo yatangurire kuri ingingo ivuga yuko ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya bwasubiye kwemeza ibihano bwari bwarafatiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano beniterambere ry'abanyagihugu Gervas Ndirakobuca. Ese yaragirizwa iki canke ivyo bihano vyafashwe gute? Amakuru aratwereka neza yuko ivyo wa muryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Buraya wafatiye ibihano Gervas Ndirakobuca kumwe n'uwitwa Godefroid Bizimana, uyu nguyu akaba ajejwe ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Abo bategetsi uko ari babiri muri rusange basanzwe bari mu bihangange bikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakaba bari na bamwe mu bafata ingingo muri leta y'u Burundi. Bakaba bari bafatiwe ibihano mu mabi yakozwe cyane cyane mu ndyane zadutse mu mwaka w'igihumbi 2015. Reka ibindi tuvyumvirize muri ino nkuru.
Ivyo bihano bihagaze kubabuza kugendera mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Burayi hamwe no gufata amatungo yabo yoba ari muri ivyo bihugu. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ry'abanyagihugu Gervas Ndirakobuca na komiseri mukuru w'igipolisi Godefroid Bizimana ajeje ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bari baramenyeshejwe iyo ngingo yafashwe mu kwezi kwa Nyakanga k'uyu mwaka. Nkuko byabonetse mu kinyamakuru cy'umuryango w'ibihugu bya Burayi kivuga ko abo begereye cyane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bari bafise gushika ku imezo rya 29 z'ukwezi kw'icenda nyene kugira babe bisiguye. Inyuma y'ukwezi umuryango w'ubumwe bwa Burayi wasubiye kwemeza ibyo bihano. Tubibutse ko umuryango w'ubumwe bwa Burayi wari wafatiye ibihano abo bategetsi babiri muri gitugutu mwaka 2015 igihe haduka injyane zivuye ku kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza harababona ko dahuye n'amategeko. Bakaba bafatiwe ivyo bihano ku ruhara boba baragize muri izo ndyane zakurikiye. Ico gihe Gervas Ndirakobuca yari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, Godefroid Bizimana akaba nawe yari cegera c'urongoye igipolisi c'u Burundi. Umuryango w'ubumwe bwa Burayi wabagiriza bompi kuba baragize uruhara rukomeye mu ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Umuryango w'ubumwe bwa Burayi ukaba kandi wabagiriza kuba baragize ibikogwa bihungabanya intwaro rusangi ko babaye kandi intambamye mu gutorera umuti w'ibibazo bya politike biri mu Burundi. umushikiranganje wa mbere we aregiyome Bunyoni akaba ari mu bihano nk'ivyo yafatiwe n'igihugu cha Amerika. Kuri izo ngingo zafashwe umuryango w'ubumwe bwa Burayi werekanye neza ko utemera amajambo aguma avugwa n'abategetsi b'u Burundi ko hari amahoro n'umutekano mu gihugu kandi hakirangwa ubwicanyi kunyuruza abantu no guhagarika abantu biciye kubiri n'amategeko. Hakaba atamutegetsi n'umwe aragira ica shikirije kuri iyo ngingo yafashwe n'umuryango w'ibihugu bya Burayi.
Tukiri mu makuru kandi yavugwa muri politike, ndakumenyesha yuko iminsi 30 irakwiye komine Rumonge mu ntara ya Rumonge itagira uwiramutswa. Imvo zikomeye cyane zitumiye komine itagira uwiramutswa nuko uwahora ayirongoye yatowe kuba umushinga mateka. Amakuru ava ngaho muri Rumonge akavuga ko mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi hari ukutumvikana kuwoja muri ico kibanza nkuko tuvyumviriza muri ino nkuru.
Abaza kwisonga cyane cyane mu kugwanira ikibanza cy'ukurongora komine Rumonge ni Innocence Abiyumva arongoye umugambo wa CNDD-FDD muri komine ya Rumonge, Augustin Kabaragasa arongoye ikigo OHP, Eric Mpayimana arongoye inama ya komine hamwe n'umushinga mateka Celestin Nitanga yahora arongoye iyo komine. Nkuko amakuru avaho mu ntara ya Rumonge avyemeza, kuri wa kane bari bakoranye kugira ngo batore urongora komine ya Rumonge. Aya makuru akabananya yemeza ko kuva igihe cy'isaha 2 gushika igihe cy'isaha 5 batari bwumvikane kushobora kuja muri cyo kibanza cyo kurongora komine ya Rumonge. Aya makuru akavuga ko habaye ukutumvikana kudasanzwe mu nyuma kwitegeko rya buramatari w'intara ya Rumonge ibikorwa byaciye bihagarikwa kugira ngo bizotumwe ko uwundi munsi. Uko kutumvikana biriko biradindiza n'ibikorwa bimwe bimwe byo mu komine ya Rumonge. Amakuru avangaho muri komine ya Rumonge atangwa na bamwe mu banyagihugu akanemezwa n'abitura ibiro bya komine amenyesha ko uwo mustanteri yahahora atabonetse atacankinegwa na kimwe gitegwa ko umukono. Ku itegeko kandi rya buramatari w'intara ya Rumonge Eric Mpayimana arongoye inama ya komine akaba yasubiriye gutuma ko iyindi nama yo gutora mustanteri mushasha kuri uyu wa gatandatu. Abanyagihugu bo muri komine ya Rumonge bakaba barindiriye ko izo ndyane zova mu nzira kugira ngo baronke ubarongora.
Nayo mu yandi makuru mbere yuko turaba n'ibindi byose biriko biravugwa nabanza nka kumenyesha n'iyi nkuru yakababaro yidushikiye uno mwanya ko hari umwigisha akora ku ishure shingiro rya Gatwenzi. Angaha ni muri komine Butihinda ari hagati y'ubuzima n'urupfu mu bitaro vy'Muyinga. Kumva zikomeye cyane nk'uko amatoza yaca vyerekana amakuru ava mu buri abo babaye Muyinga nyene yemeza ko ngo yashikanywe n'urongoye iperereza mu ntara ya Muyinga. Yarahejeje gusinzikarizwa ubuzima bikaboneka yuko rero uwo mwigisha yari yakuwe mu gashoka komisariya y'igipolisi muri komine Butihinda. Amakuru aratwereka neza yuko hakuwe n'urongoye iperereza y'Muyinga aho yari amaze iminsi apfungiwe. Inkuru iratwereka neza yuko muri rusange yagirizwa n'abo basangiye ishyirahamwe ryo gucukura inzahabu kuba hari izo yoba yaracishije iruhande nazishorereze ahazwi. Abanyagihugu biwe ndetse n'umuryango bakaba basaba ko ubutungane bwo kurikirana ubujejwe iperereza mu ntara ya Muyinga kugira amenye ndetse n'ico bacivyinyegeje inyuma. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa cyane biratangaje kubona umukenyezi yatowe kugira serukira abandi bakenyezi ari we ahohotera ubwigenge bwabo. Ivyo birashikirizwa na Marie Louise barica ko harongoye umuhari inamahoro. Uyu muhari ni uw'abakenyezi ndetse n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Ni mu gihe kandi musitanteri wa komine Ruhororo yafashe ingingo yuko abakenyezi muri iyo komine nyine bategerezwa kuba bashitse mu rugo isaha 2 z'ijoro. Ivyo navyo ngo bikaba biteye ukubiri n'amategeko.
Ingingo yafashwe na musitanteri wa komine Ruhororo Madame Birukunde Mamerte ishinga isaha ntarengwa yo gushika mu ngo ku bakenyezi bose n'ingingo idasanzwe kandi tubura guhungabanya benshi na cyane cyane abakenyezi. Ica mbere, ingingo bene izo zifatwa mu bihe bidasanzwe iyo umutekano w'igihugu wahungabanye. Iyo ngingo rero iraba imyifata itabereye mu bubare, sinibaza ko yafashwe mu buryo bubereye. Ica kabiri, ni naco mbere nari guhera ku bwa mbere iyo ngingo yateye kubiri nibihe tugezemo twebe nk'abakenyezi nabigeme twari twiteze ku gihugu cacu kigenda muri rya nzira y'iterambere ibutsi kumirwa ry'abakenyezi agateka kazi na muntu kabo kakubahirizwa bagahabwa agaciro ku rugero rumwe n'abagabo none umukenyezi nkatwe yashitse muri ayo mabanga twamadusabira abakenyezi gushikamwo arashitseyo abari wafata ingingo ikumira abakenyezi byo babihuye na bimwe twari twumvise mu minsi iheze kukungana kw'abagabo n'abakenyezi bitazigera biba mu Burundi ni byinshi bidatahuritse none abakenyezi bonyene bari ku butegetsi nibo bagira bangiriza agateka k'abakenyezi nkabo mu gihugu cacu mbega inyifato itabereye ibera mu kabare ikugwa n'abakenyezi gusa nihaba hariho ibibeye ibihabera bitisoneye abo babigira nabo bo ntacu babazwa n'ukuri ntitwoshigika inyifato itabereye mu gihugu cacu ariko bibaye ababikora ntibabihanize bose hageze guhana naho hahanwe bose ntiyakabe ikumirwa kandi bahanishwe amategeko yashinzwe
hari inkuru ivuga yuko ari abantu babiri bapfuye kuri uno wa kane abandi 18 nabo bari mu bitaro imvo zikomeye cyane nuko muri rusangi boba bahawe ishano mu mfungurwa bariye abamenyesha makuru bacu matoza bakoze baratumenyesha yuko ibyo vyabereye canke se bari iryo shano aho bariko baca umukozi ku mutumba wa Nyakarama wa zone Kinyonza komine ni ntara ya Kirundo abo bantu rero ngo bagizwe n'abakenyezi bene abakiri bato bahavuye bungururizwa rero mu bitaro bikuru by'intara ya Kirundo inyuma yaho babiri muri bo bacikaniye kwivuriro rito ry'Inyakarama nkuko amakuru yacu avyerekana ayo namwe mu makuru ya reka ravugo cyane ngamwe igihugu cacu cy'u Burundi hakaba ari amakuru tuba twatoje twifashishije umugwi w'abamenyesha makuru amakuru tezo kwigera uronka andi amakuru abatojwe neza n'abamenyesha makuru babahinga mu gutoza makuru ndashimye cyane wewe ubana natwe kandi ukatwereka urukundo ufyo nda subscribe ndetse amakuru yacu ukayarondera uko tuyashizeko ndashimye cyane rero komeza kubana natwe mukanya turi ko turagukorera yandi makuru amatohoza abariko aravugwa ku makuru yanyegejwe yose ni mukanya gatoya cyane tucikwe nano makuru komeze kugira ibihe byiza